Igama lami ngu-Ongeziwe Manqamane. Ngihlala Silk Road. Ngihlala noma. Siba unayini ekhaya. Ngihlala noma uma yedwa usaphathane. Uma mina cause uma akahlala ekhaya uyathwasa uma. Yeah. So wayengakwazi ukuthi aye ekhaya. So wathola ukuthi ekhaya ngenamanzi, samtshena ukuthi ekhaya ngenamanzi. Esifaza ngoma ukuthi abantu abadibhikele izindlu bayadingakala la ehall, bazohlala la ehall. So noma wasitshena ukuthi sizohlala la ehall. Futhi nalo muzi lo besihlala khona, bekuwu-tourroom wamasipala besiqashile kuwona. So kusahla kwathi ngoba bengenamanzi-ke umnikazi wawo uyawudinga umuzi wakhe. So-ke asinayo-ke manje indawo yokuhlala. La ihholi mina ngokwami angikwazi uku-concentrate-a kahle cause kunomsindo. Futhi ngibuye ngakwazi nokungena u-7 esikoleni, ngithole ukuthi ngingena u-7 o'clock angikwazi cause sisebenzisa indishipi mhlampe eziwu-2 sibaningi. Ya.
When this disaster occurred in KwaZulu-Natal, UNICEF and World Vision are partnered together to support the vulnerable affected communities. The extent of the destruction actually affected a number of livelihoods for the communities. A number of households lost almost everything.